They can show, you know, we are living like this in harmony. But once you did like this, and it's really, it is showing us shame thing.
Masjid ta de, mandar ta de jo kuch tenda, ek bande da dil na taami, rab dilan.
Da 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 da